ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inomboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho kwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arenga Iyome Bunyoni, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko umugambi wo kumugandagura baba baramaze guhera, kandi amakuru akanavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaratanze indwi zibiri kugira ngo yabavanye mu nzira wahoze ari umushiranganje wa mbere Generali Arenga Iyome Bunyoni. Hari uburyo buteye ubwoba bubiri buriko burategurwa n'abashaka kugandagura Generali Arenga Iyome Bunyoni. Uburyo bwa mbere ni ukumwimura bakamuvana mu ibohero rya Gitega bakamwerekeza mu ibohero rya Murambya, bashika mu nzira bakamurasiramo hagati bakavuga ko bamurashe agerageza gutoroka. Uburyo bwa kabiri nabwo bukaba ari ubwo kumuha isumu nk'uko mumaze iminsi mubibona, aho umuryango wa Generali Arenga Iyome Bunyoni watanguye kunanizwa ku buryo bukomeye cyane ku buryo ntawe uzasubira kumugemura. Ibi bikazatuma Generali Arenga Iyome Bunyoni ashobora gutuma ibintu hanze, amaze bikorohera abamushaka kumuha isumu kuyimuha, kuko biboneka neza ko atakindi gishoboka. Kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaronse amakuru amubwira ko igihe Generali Arenga Iyome Bunyoni yagira icyaba byanze bikunze n'ubutegetsi bwe bwa bugeze ku mfiro, ariko benshi bakemeza ko byanze bikunze ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ariko arabikora gutya nuko amaze kuremererwa n'abariko baramusaba kumufungura yaba igihugu cya Tanzania ndetse n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bavuga ko ifungwa rya Bunyoni ryasambuye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Benshi bakanemeza ko ijunja Generali Arenga Iyome Bunyoni yari afise yaba mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu ariyo ryatumaga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uhurumbirwa n'abarundi isinzi, kandi bigatuma abarundi bawugirira icyizere. None ubu Perezida Evariste Ndayishimiye byose yamaze kubizambya, akaba ariyo mpamvu amusaba kurekura Bunyoni, ariko nawe akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ahitane wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi tugiye kubashikiriza, tugiye kubereka abari muri uwo mugambi mubisha ndetse n'ibyo bariko barakora kugira ngo bamugandagure, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ko atarenza indwi zibiri batagandaguye Generali Arenga Iyome Bunyoni. Byose nyine ariko bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha ku n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umuryango wa Arenga Iyome Bunyoni waraye wakiwe kumuraba, kandi bariko barananizwa bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri uno wa gatatu umukobwa wa Generali Arenga Iyome Bunyoni yagiye kuraba se anamugemuriye, ariko ntiyoroherejwe na gatoya. Amakuru ava ku ibohero rya Gitega amenyesha ko umukobwa azwi ku mazina ya Akimana Joye yabwiwe n'abapolisi bacunga ibohero rya Gitega kugenda agasakwa n'abakenyezi b'abapolisi imbere yo kwinjira kuraba se nk'uko byari bisanzwe bigenda. Ageze mu kazu basakiramwo kagenewe abakenyezi gusa, Akimana Joye ngo yategetswe kwambura impuzu zose yambaye agasigara uko yavutse n'agahuzu ko munsi akagakuramo, bakamusaka wenyine hanyuma bagasaka mu mpuzu yari yambaye. Ibyari bitandukanye nuko bahora basakwa, ariko y'abapolisi basiguriye Akimana Joye ko ariko bategetswe kandi ko atakiri na kimwe gishobora guhinduka. Umukobwa wa Generali Bunyoni yarabyanze araheza amera nk'utabaza abarongoye ibohero rya Gitega n'abatwara igipolisi mu ntara, ariko bose bamwishura ko yokurikiza ibyo abwiwe kuko ari itegeko bamubwiye ko ryavuye hejuru. Kubwa baduhaye amakuru nyine bavuga ko iryo tegeko ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Akimana Joe yahavuye asubira inyuma atabonanye na se arenga yome Bunyoni umunyororo adafunzwe nk'abandi aho mu ibohero rya Gitega nk'uko amakuru ava mu masoko atandukanye yatubwiye kandi akatumenyesha ko impamvu bakoze ibyo byose ari ukugira ngo bahitane ubuzima bwa Generali arenga yome Bunyoni. Uyahoze ari umushiranganje wa mbere yemerewe ko amura aba baza gusa mu minsi itandukanye niyo abandi banyororo babarabirako abemererwa kumubona ku bwayo masoko n'umuryango wiwe wa hafi umugore n'abana biwe gusa atawundi muntu n'umwe uje kumuraba bakamuraba bacunzwe rwose ibyo bayaga byose bikumvirizwa n'abapolisi babiri baba ariko barareba uko ibintu bimeze bamwe masoko yacu mu gumyabanga b'umugambwe CNDD FTD bamenyesha ko ibyaraye bibaye byasize amakenga muri benshi hakaba hari abikeka ko iryo tegeko ryavugwa n'abapolisi ko ryaturutse hejuru ryo baryatanzwe n'abipfuza kumwaka ubuzima abaduhaye amakuru bamenyesha ko umutekano wa Bunyoni wari usanzwe ugeramiwe n'abegereye Perezida Ndayishimiye bamubona nk'umuhurusyo ku butegetsi bwiwe kandi bakabona ko byanze bikunze Generali arenga yome Bunyoni naho afunze ariko ko ibintu bitazoroha kuko ni umugabo w'igihangange mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose atakigeza kuri Generali arenga yome Bunyoni kunaniza abamugemuriye babitahuramwo umukenyero kugira arenga yome Bunyoni arondere ukundi yoza araronka ibyo afungura mu gihe abaryango bazoba bananirijwe gutyo bishoboke ko ishano rikoreshwa mu kumwaka ubuzima nk'uko amasoko adushikira abivuga amakuru ahagaze ku makenga y'umutekano wa Generali Bunyoni avuga ko hari umugambi wo kumugandagura wateguwe abipfuza urupfu rw'iyo ngo bategekanya inzira zibiri bo bicishamwo kugira ngo ibintu ntibikomere mu gihugu cy'u Burundi kuko abagumyabanga baravuga ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba akoze ikosa ryo kwica Bunyoni nawe nyine atazasigara azahita amukurikira kuko bagomba kwihora byanze bikunze kuko bamaze kubona ko n'ibyabahenze ko ari Bunyoni watumye bitaboneka byose ahubwo kugira ngo biboneke byagiye byabura burundu benshi bakemeza ko ahubwo n'ibyabonekaga ari Bunyoni wabaga bigezemwo uruhara none Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba byaramunaniye akaba ariyo mpamvu umwe n'abandi bavuga ko Ndayishimiye ikosa rya mbere rihambaye ryashyira iherezo ku butegetsi bwiwe ari ukugandagura Generali arenga yome Bunyoni inzira ya mbere ni ukumugandagura mu nzira ariko arimurwa akurwa aho mu ibohero rya Gitega ajanwa ahandi amasoko yacu yatumenyesheje ko ibategekanya kumwimurira imurambya canke ingozi bikirwa ko bamurashe yashaka gutoroka Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze icyumviro muri uwo murwi ushaka kumugandagura avuga ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko bamwimura bakamujyana imurambya mu gihe bari mu nzira bagahita bamurasa bikaza kwirwa ko yarashwe agerageza gutoroka ariko nanone bimwe mu bihangange bikavuga ko yaba ari barariguye kubona umuntu araswa kandi yavanywe ahantu acunzwe bikomeye n'abapolisi akaba ariyo mpamvu bashaka kumuha ishano bakoresheje uburyo bwose bushoboka uburyo bugira kabiri ni ubwo kumuha uburozi uburozi bucisha ku bajejwe gukurikirana amagara yiwe canke bakabugwirageza mu cumba yuguraniwemwo mu ibohero Generali arenga yome Bunyoni biteganijwe ko azorenguka mu gisata c'iyungururizo muri sentare ntahenyuzwa ku munsi wa mbere uza igenekerezo rya 27 rusama uwo yahoze ari umushiranganje wa mbere akaba yaciriwe na sentare ya mbere urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwe bwose n'amatungo yiwe yose agafatwa ariko bikaba bitazorohera Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ibihangange byose birashaka ko agaruka kandi Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko no gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumuta ku amazi akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi nyine batanguye kuvuga ko ibya Perezida Evariste Ndayishimiye byabigeze ku iherezo kuko babonamo ko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse akoze ikosa rikomeye cyane akagandagura Generali arenga yome Bunyoni noneho abagumyabanga ndetse n'abarundi babonye ko yamurenganyije atabakira kuko benshi bemeza ko Bunyoni naho afise amakosa menshi cyane ariko ko atayarusha perezida Evariste Ndayishimiye kuko n'ibyaha bikomakomeye yagakwiye kubabazwa ntiyigeze abibazwa kandi kindi abisangiye n'ibihangange bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Agateka zina muntu kariho ku neza yacu twese abakuru n'abato. Sinababajwe n'amajambo ya Petero Nkurikiye niko yakoresheje imvugo yiwe yo kwaka uko rwanga ariko yemeje igikorwa twebwe dukora. Nkurikiye yerekanye abantu batandatu avuga ko bari bamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara cha Bujumbura. Muri abo aravugamwo uwitwa Kanezius Nsabimana yaba yari yarahaye indaro ubu bavuga ko ariwe yateye grenade kuri transformateri mu Ngagara muri ndamukiza 2024. Ngo rero bagiye kumufata umuntu yari afise ubutumwa yanyandikiye buvuga ngo baramufashe murantabariza. Ubwo butumwa ntabwo nigeze ndonga kumbure bwaguye mu bundi bwinshi sinabubona. Sinzi ko bwabayeho murazi ko na babunyoni bavuze ko mu iperereza bahora bikorera ubutumwa bukaburungikika mu matelefoni y'abantu. Sindabizi ko hano hari byo bakoze ariko no mu gihe byo bari byo hamwe Kanezius abonye baje kumufata yoba yaranyandikiye ati baramfashe murantabariza byoba ari ibintu bisanzwe cyane mu Burundi. Aho ibintu bigeze uno munsi umuntu abonye abapolisi canke abakozi iperereza batumbereye urugo rwiwe agira ati je ndagiye nta n'uzomenya iyo nagiye. Nico gituma uwo wafashwe agira ati mbwirira Pacifique ndazi ko abimenye azobishira ahabona abantu bakamenya uwamfashe kandi uwamfashe amenyekanye kare ntaco nzoba nkibaye azopfuma bantwara imbere ya sentare ariko sinzahita nicwa. Nkana hamwe Nkurikiye yavuze ngo kwarabonye ubutumwa Pacifique yandikiraniye na Kanezius bujanye n'ibyama grenade. Nkana hamwe Nkurikiye yavuze ngo twarabonye Kanezius yandikira Pacifique ngo ni twebwe turiko turatera amagrenade. Nkana hamwe avuga ibyo naba narishuye kandi nkana hamwe avuga ibyo kwaba twaravuganye bijanye nayo magrenade. Muri icyo gihe ku bwanje Nkurikiye yemeje ibikorwa dukora muri Fokode muri ndondeza dukora ibyo nyine bisanzwe kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo dutabarize abarundi bari mu kaga. Nibutse abarwumviriza umuntu yigeze kuba umushiranganje wa mbere yanabaye umushiranganje w'umutekano ariwe arwara Petero Nkurikiye wenyine umunsi afatwa ikintu abantu bose bemeza ko camukishije harimo kuba hafi yiwe harabonetse umuntu yaciye anyandikira ati bunyoni baramufashe kumubone kandi afashwe n'abakozi b'iperereza. Nibutse ko icyo gitondo hari hatanguye kukwiragizwa ubutumwa buvuga ko bamwe baramubonye muri Tanzania abandi ngo baramubonye muri Zambia. Ibyo tukaba tuzi ko iyo babikoze umuntu aba agira yicwe. Kuba kwabimenye kare byatumye ubuzima bwa bunyoni bukira n'aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora bishoboka byose kugira ngo amugandagure. Rero nimba bunyoni yahoze afata nk'umwansi wa mbere w'igihugu nimba umunsi afatwa yaratahuye ko umuntu wa mbere yo mutabariza ari Pacifique bega ni gute umunyagihugu asanzwe yahoze ahonyorwa na bunyoni we atotabaza igihe afashwe. Icyo nifuriza abantu nuko batoronka icigwa cibi cyo kutahura igikorwa dukora ari uko nabo bibashikiye. Sinifuza ko Petero Nkurikiye yotahura akamaro ka Fokode ari uko nawe atabaje abamaze kumunyuruza. Nifuriza abategeka b'u Burundi ko batahura akamaro ko guharanira agateka kazina muntu turiho kandi duriko turakora twese kandi bakamenya ko byose tubikora ku neza ya bose. Kwebwe narwe ntago rwanga ubutegetsi ahubwo tugerageza gutabariza umuntu wese ubwo yimukaga. Agateka kazina muntu kariho ku neza ya twese, kariho ku neza ya Perezida Ndayishimiye, kariho ku neza umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, kariho ku neza Petero Nkurikiye, kariho ku neza y'utwara iperereza, kariho ku neza y'umunyagihugu w'icendajuru, kariho ku neza y'abacu bose. Dukwiriye kukubaha twese kuko umunsi umwe wese muri twebwe ashobora kwisanga mu mwanya akeneye ko iteka ryiwe ryubahirizwa kandi akeneye ko hari uwosemerera kugira ngo iteka ryiwe ryubahirizwe kuko biraboneka neza ko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye mu kandi kanya kari buzina n'amakuru ahambaye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.